kwa mwaza mwono mwono Ye kwa na kwa yungu luzo Obe che buga ina mani u Obe Emi boba eno Emi boba e Obodo maraburo chuku
Maraburo chuku
Ndeboda eno Umi bo ndeboda e Obodo maraburo chuku
Maraburo chuku
Bayano, Namada, Moro, Jubuno,
Madabura, Jubu,
Madabulu, no Jubu, Devo Dino, Aluke, Medum,
Madabura, Jubu,
Madabulu, no Jubu, Devo Dine, Aluke, Medum,
Madabura, Jubu,
Abanelio Lili, Abana, Maya, a job up for my journal. Ogozi asendo bu echeke echeke gumi Ebane li oli umi bo ebane gumi atopa funu acho enogo Ebole ya asendo bu echeke ntimunu Chugu bini go olisa kemunde wacha u enole ya Chugu bini gbero Lord e go manu Efele igwe goru Esa di akwa manu Chugu gozi egiru Efele igwe go Efele igwe go wanewu Chugu gozi egiru Esa di akwa manu Nikito akwa ba wanewu Ezali akwobano Victor wanle me Ezali akwoba engineer Chukwu gozige Lugu nwanwe logo heme Yoda akwoba o engineer akwoba o ebala ne malume Ezali akwobano ebele igwe go wanle When the corner vetch, who need the poop, Malabo, not a go man. As I did a go manu, a bella you will go one limb, or when the corner vetch, who need the poop. Oh, two goes in, Emily. You will go one limb, say, Mook and Eligio, who liaku, here go neck. Why am I lovely? To go to the game. Ego Negu Ego Negu. Munda is a deal. Not a go man, and only. And you will die, I know. Who me won't you will die over the Madabura Chuku.
Madabura Chuku.
Devil die, we won't you will die. One day, you do what you know, so do we go to the moon? You know, Sako Baru, one I lean the happy to go to the game. You know, Sako Baru, one I sat in the one I lean the happy of Colombia. Emole ya la madabura chuku
Madabura chuku
Chino sa kobalu Wapala kono kolobia Wapala nenu ono Udugunu Wapala nenu ono Chino sa kobalu Chuku gozi egenu Emongonu Pele se kaike egenu Igwego wanlewu Ezadi ya kobalu Epele igwego wanlewu I can't want to go, Chavu, whatever. Never like how to go see you. I am Bellema. A lawyer, that one or a lawyer, a window gone, man. But then I want to live. Udogu, a window gone, I bet you. obodo ndi obodo anu chukwu bi igwe nu etela kwobalu nge se ka ikeleli gi nna nwa mama wo
oji oji nu
nna de wanne mu nna didi ke wo oji oye mu oji wanne mu nna de wanne mu oji nna ayo ma wo no de go manu bele se ka ikeleli yo iwe gi I can't so manu agwa ba wanne ndu dedikenu I can't so manu ndu da wanne agwa ba nke mu ogamu ogamu one go manu ndu da wanne mu I can't so manu I can't mo de wo chau one veche eno le wabu wanne wamu negenu iwa nego manu wabu wanne nu wamu negenu bele se kaike migi igwe igu udogu nu ezadi akobaru na se kaike migi e wabu wamu nege udogu udogu abisko ke na zau enole ya wabu wanne abisko Lumi Guana, Anthony Bell, you will go, Oscar, I can go. I will you live one, I can. Nandy Stagger, Nandy Joseph, Anthony Bell, Oscar, I can go. Can you see my car? So see Patman, see Patman, Yabuno Sandwich. I'm on a mamma. I don't know what kind of banana. Good. I'm well, my girl, no, 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 on we me ga lo Sunday one lewo on wa re ro manu Nati was Sunday Sunday jove o obodo on we me ro manu Madu bolo no chugu anya ga na go Sunday one lewo stubborn Nati one lewo e won no wa re ro ozieghi okporo obi ge odogwu onye ka nwanne m a na-ebe ọkụ ọba ụba ka nwanne gị nwedi winne nọ ụba ka nwanne wo ive adịgo mmanụ ịnụlị ya ọdara nwanne m ọdara anyị ga ive adịgo mmanụ ọdada nwanne m nwedi winne udogwu chukwu ozie gị ndaleba nleni egodelu agode nwa chikelo ebu agodiko ezena egodelu agode nwa chikelo ebu agodiko udogwu ngesi abụkwu odogwu abụkwu ego ndị aka ileli mgbalaba ngesi nwanne m odogwu ego ịhụrụ m abụku nwanne m ngesi nwanne m chukwu gozie gị o ịhụrụ ya mgbalaba n'elu nwanne m chudozie nwanne m agwanze nwa mama edozie akwa ezodogwu chidozie nwanne m agwanze nwa mama o ịma ekwenzi odogwu ndị aka ị na-eli nụ anyị malụ gị mmelema na-ekwe nwanne m onye kwele nwa ga-eso nwuo ebido eze ego igwe ego nwanne m onye gwa nwanne m igwe ego onye gwa nwanne m ọkọlọbịa maka ndugwu na india mmelema chukwu gozie gị ahịa ọya ọma nwanne dị igwe odogwu n'uso nwanne m ọkọlọbi amaka mgbalaba n'otoze dị godogwu n'uso nwanze dị igwe ọya ọma ụdị oji dị o n'uso nwanne ọya ọma nwanze dị godogwu n'uso nwanne m gwa mma uju sogwuo ugwa nla ebụla ya nwanna nwanne nwanze dị igwe ọya ọma n'uso ibuo godogwu ego mgbalaba obodo anyịnụ echedu chedu nwanne m emo chọrọ n'ịmalụ mee echedu odogwu echedu ọbala nọ mmalama o echedu ọemo odogwu ego ọya ọma ndị obodo anyịnụ mmigbo ndị obodo anyị mmadụ ka eji aka o udo ọya ọma edewule nwanne m nwa sọnde ọya ọma ire dị m edi wee na-eso ndị odogwu chukwu gozie gị nụ na mmadụ amụrụ chukwu edi wee na-eso nne nwanne m dị winne nwanne m sọri ọka ị na-eli akọnya akwọbanụ akọnya ọkọnya akwọba ndị aka ị na-alụ obi akwọba nwanne m odogwu akọnya nwanne m mgbalaba ụdị igbo akwọbanụ akọnya akwọbanụ akọnya akwọba nwanne m nwa kpala akụ na ọkọlọbịa mgbalaba ụdị akọnya nwanne m odogwu ego odogwu kedu maka ọka odogwu ọya ọma ọka bụ ozi iko zika ọka bụ nwanne m ọbala n'ịmalụ mee odogwu odogwu nwanne sọnde nwanne m sọnde ọla mma ire chi na-ebute echugwu abịaghịa eze nwanne nwa nwere egonu abụbọ ịbụrụ na toge eze nwanne odogwu ụba o ụba na-enọkwa mmanụ ụba eze nwanyị odogwu na toge ọke ma kedu maka ji obi ba ga-ebuola mgbe nwanne kesịrị obili ego ege bụ nwanne m ege bụ nwanne m chukwu gozie gị nụ ege bụ nwanne ekpere ji ebi ba na mmadụ abụrụ chukwu ịnụlị ya atọ n'ihe belelụ atọ n'ihe bele Antone Nemalu Nen
Why Langas?
Why Ova? Ova Manjava Irako Ova Mawan Nemo Chugu Goziegi Udugu Chino So Wan Nemo Eno So Vior Udugu Chino So Kenwa Nena Uwe Aguela Mbalewa O Chino So Wan Nemo Chino So Vior Aguela I'm going to go to India. A cheddar one level, a cheddar, Whatever you do, it's a calabash. Do in the Akin, Ozobi, it's a calabash. Ozobi, Ozobi, India.
aje gbara kere oya ka dada oliego lukego india ya bu wanna chale aya oya ka oliego lu oya ka oliego wanna tuwu osigi oliya mele ma o iwa de go manu iwa maka tuwu bi ni igbaro ndi obodo e obodo
Oya ma,
one never said.
woke you, don't we go?
I am
one of us, I go my one.
I am
a woke you, one for the call of your man.
I am
a woke you, the woke you, don't we go?
I am
a woke you, the call of your man.
I am
a woke you, the woke you, don't we go?
I am
a
Ego atu